Tata ki te haurua ngā tamariki o Aotearoa, ka hore I te ako ki te kaukau. E ai anō ki tētahi pūrongo kua puta I te rōpū Swim Safer, e ohorere kino ai tātou. I tēnei wiki e whakatairanga ana te whakahaere nei I te haumarutanga hei te wā kaukau. He kaupapa whaitake nui hoki ki te Māori I te nui tonu o ngai tātou e Pākia kino tiāna e ngā matenga kahua I te toremi. Anei rā a Isabel Prasad.
He tokoeti noa te huka pēnei e a Rob Hewitt, me ana kōrero mataora. He whetū te kaumārima haora ia e karuana ki te moana, ko tōna whakaro kē kua mate noa.
Ka peke, ka heke, tōku wairua, ko te tautoko kaireira, karakia, te horonga ki tōku oku karaua kuia, waiata, whakapapa hoki.
Te kauma ono tau whai muri mai, e tuku āwhina nei a Hewitt ki te whakarewaka o te wiki haumarutaka wai.
Nau ta raurau, nāku ta raurau, kia ora ai te iwi.
E ai ki te ripuata hou I puta I te rā nei, whā te kauma waru tamariki no Aotearoa, kare e tai atu ki ka whakakūkū kauhoi. Rua te kauma toru ōrau o ka mātua I ki, kare rātou mo te tuku I a rātou tamariki ki enei momo akuraka. Rima te kauma rua ōrau I ki, he nui rawa te utu.
We need a long-term approach. We need to be working around education and prevention to make sure little New Zealanders now have the skills as they grow older to be safer in and around the water.
Nō tērā tau e ki ai te motu ki te kōtahi o te huka I Toromi, I wā te kaukātoa, rua te kaumātoru, he Māori.
He nui ngā mate ki roto I te wai o Tangaroa. Hiaha ai, kore ngā tikanga, kore ngā pūkenga, kore ngā ahonga.
Hai tāna anō ko te aro nui ki te mārau me te whakaheke I te utu, te tīmataka pai.
We can get teachers to support us by teaching the basics around aquatic skills, but it comes at a cost. We need to work out who should be investing in this.
Ko te whakauru pūtea ki te matua, e whai oraka ai a tātou tamariki I te wai. Isabel Prasad, Te Karere.